Ikiriza kari ku mutima
ndakabyiwe
akari ku mutima ni kiganiro cha radio igicaniro mu kari ku mutima barundi baseruka kaba bakiye baraterera bakaganira abana ijambo mu ntumbero y'uko Burundi bwokogorora ugasubira kwijyamo mu makungu amahoro n'amahonda bigasasagara mu Burundi bwa nyaburunga
cyo ewe urambariye ngiki kitazosubira kunshika. Ingufu zose twakoresheje twazikuye hajya iyo abarundi bonyine batahaguruka kumbure ntacyari gushoboka ni nabo barundi n'ubu nyene bazotegeka kumbure ubu butegetsi buhari y'ukuri rubanza ruja mu ngiro
nta muntu yo kwiyobagiza ko abantu banyatwa ibyabo kw'abantu bahohotewe kandi bagihohoterwa biturutse kuri ibi bintu byo kwitoreza iki kiringo cya gatatu nk'uko nabivuze cyari kinyuranye n'ayo mategeko yose. Aho rero niho twebwe muri MS tuvuga ko imigwi itandukanye y'abarundi ikwiye rero kwicara ikararira hamwe mbega ibi bintu byose byabaye izi ngaruka zose zabaye ni gute zokosowe zogenda gute kugira ngo zikosowe.
Umugwi wa kabiri si n'umugwi n'abarundi n'igihugu bamenye ka kibutsa nahera ko kabasokuru bati narataze aruta mbundare abantu ntibame baca bihebura inzira zitorera inyishu ibibazo ziba nyinshi urabura aha ugaca ahandi n'umubyeyi arabura umwana agasubira ku buriri
turi ku munsi wa mbere igenekerezo ni rya 19 Nyakanga umwaka w'2022 ikiganiro na kari ku mutima tubaramutse ntuti banwanyi mudukurikiye muri kino kiganiro kigiye kuremeshwa na jewe nyene Arsene Bitabuzi fashijwe na Jerusalem Iradukunda ari mu buhinga bw'ibyuma atima amazwi abashyira atankomanzi mudukundire twese tubifuriza ikazi. Abarundi bati burira ntibutera ku mpeshi batongera ngo ikinyoma kimara umunsi ni kimara umwaka naho umwaka rero wasenzwe inyuma y'imyaka indwi ukuri kwa rahajambo aha rero tukaba turi ko tuvuga ku rubanza rwashingishijwe muri sentare ya Afrika y'ubuseruko EAC rujanye n'ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Tubibutse ko icyo kiringo cyatumye habintureka mu mwaka w'2015 n'intureka zatumye abarundi batari bake bahasiga ubuzima abandi bakaba babundiye mu mabohero abandi nabo bakaba bari mu buhungiro. Ibyo rero bikaba byabaye nyuma yaho sentare igeze kubaheza ibizwa shingiro yemeje ko ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza gihuye n'amategeko ari naho abashingwa manza bagera kuri bane bari mu mashyirahamwe ahanira gato y'akazi na muntu baca bitura sentare ya Afrika y'ubuseruko EAC. Nubwo biruko rero ibibazo byo ntibibuze mbega ugo rubanza ruvudiki uno munsi mu gihe ikiringo cya gatatu cy'umwisi Petero Nkurunziza cyarangiye kumbe n'u Petero Nkurunziza nawe nyene yashengeye mbega negika barundi bo kwitega inyuma yaho sentare ya Afrika y'ubuseruko ishikirije urubanza ivuga ko ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza kitagihuye n'amategeko. Ibi n'ibindi bibazo nibyo tugiye kuganira ndi kumwe n'abanyamategeko mu banyamategeko harimo n'abanyepolitike. Mu banyamategeko turi kumwe na Maître Janvier Bigirimana asanzwe ari umunyamabanga mukuru wa Focode ari no muri aba bashingwa manza bane bari bashingije runo rubanza muri istentare ya Afrika y'ubuseruko. Maître Janvier Bigirimana tubaramutse tubahikaze mu iganiro.
Ndabaramukije mwakoze kuntumira ndaramukije abo tugiye gusangira ikiganiro hamwe n'abaja kutwumviriza bose
murakoze cyane. Turi kumwe n'umunyepolitike kandi akaba n'umuvugizi w'umugambwe MSD nawe ni Epita Nshimirimana. Epitas namwe mu nkunde ndabaramutse ndabifuze n'ikaze mu iganiro
mwiriwe neza kandi mwakoze kuntumira
nagira ngo munkundire kugira ngo ndamutse abo duhuriye muri kino kiganiro hanyuma nongere ndamutse n'abarundi bazoshobora kugikurikirana.
Murakoze. Ubundi musanga ikiganiro n'umunyepolitike kandi akaba n'umunyamategeko ni Tasiano Sibomana, nawe tumuramutse. Tasiano, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza. Wakoze kunumira hanyuma nagira mbonereho ndamutse abo tuganira mbonereho kandi ndamutse n'abarundi bose badukurikirana. Hari mukini no kukongera ko jewe mvuga ku izina ry'umugambwa badashikana bipfuna byitwa ko utemewe n'ubutegetsi utavuga rumwe na leta.
Ego me, murakoze cyane. Mwabyumvise Tasiano Sibomana n'umunyepolitike ari mu mugambwe ipfuna no munsi utemewe na leta ya Gitega. Hama nagomba guhera ikibazo cya mbere kwa Maître Janvier Bigirimana, nkuko nabibabwiye asanzwe ari umwe muri wabashingwa manza bane bashingishije runo rubanza muri Sentara ya Afrika y'Ubuseruko. Ariko nkatangwa ndamubaza nti mbega Maître Janvier, mwebwe uru rubanza rwahise gute muri Sentare, mwitwaye muvuga iki?
Icyambere cyo nagomba kumenyesha abatwumviriza ni uko runo rubanza abo bashingwa manza bane mwavuze bari mu bafije, ariko ni urubanza kugira ngo rushingwe hafashije abantu batari bake abo dusangiye ikaze na muntu. Abashingwa manza bamwe bamwe bo mu karere ka yase tutibage n'urunani rw'amashyirahamwe yo mu karere ka yase gwitwa yasof mu kunyapfunyo, kuko izina ry'ubwo runani n'iryo twitwaje kugira ngo dushobore gushingisha urwo rubanza. Rero ni n'akanjye wo gushimira abantu bose twakoranye n'abadufashije umbure byari koroha n'ubwo byari kuba bishoboka. Uru rubanza rero muti wavutse gute urubanza murako umugambwe sendefudede ufatikanije n'uwararongoye igihugu Petero Nkurunziza bafashe umugambi ugayitse, umugambi wagwanijwe n'abarundi batari bake, haba mu banyepolitiki batavuga rumwe n'umugambwe ugiye kuganira n'umuntu hamwe n'abarundi sinzi, kuko bari bafashe y'ukugomba guhirika amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro ryo muri 2005 mu kugomba kwemeza yuko Petero Nkurunziza yuko mu kiringo cya gatatu. Ibyo rero byavuye bishyigikirwa na Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Sentare muzi yuko yabishyikeho habayeho intwari zikomeye ugutera ubwoba abacamanza b'iyo Sentare gushika naho wari icyegera cy'umukuru w'Isentare yataye akomoka kubera ugutotezwa yakorewe bijanye n'uko abatari bake mu bacamanza bari bavuze yuko Nkurunziza atari gushobora kwitoza. Aho rero niho icyo kiringo bamaze gufata ingingo yo kugira icyo nokwita mu Gifaransa forcing cyangwa gukoresha inguvu. Murazi yuko ari kiringo cazanya karambaraye, kuko uretse abo narimeje kudondagura bari badashika icyo kiringo hari nabo mu mugambwe SNDFDD batari bake, harimo mu bantu bakomeye kuvuga nk'uwari umukuru w'inama nshingamateka ukumbure n'uwari cyegera ashaka bica umukuru w'igihugu tutibagiye n'uwari umuvugizi w'umukuru w'igihugu n'abandi benshi abashingamateka abashikiranganji bari babwiye Nkurunziza na SNDFDD ko batohirahira ngo batse Burundi mu kaga mu guhonyanga ibwirizwa shingiro, mu guhonyanga amasezerano y'Arusha. Bamaze gukoresha ingufu rero kiringo bakagiha Nkurunziza, nubwo amakungu n'abarundi bari bamaze gusemerera hari abatari bake mu bari bagiye mu myiyerekano bishwe, harabangajwe, harabafungiwe ubusa, harabatotejwe. Twe twabanira gato y'akazi na muntu kintu cyo twari dushoboye kwari kugerageza kurangwa nyine twotarataza turabe yuko twoha Sentare twuza Sentare yubahiriza shingiro ntiyari yagombye kumviriza Abarundi. Tusha twitura rero Sentare yubahiriza amasezerano ashyiraho umuryango wa EAC, iyo Sentare ikaba ikorera y'Arusha. Tumaze kuyitura igisata cya mbere cy'iyo Sentare cyaratinye gukora kuri urwo rubanza, kivuga yuko kidafise ububasha. Icyo gitari cyadutangaje ni uko abo muri SNDFDD baciye basimbira ku isunzu ry'inzu ngo batsinze urubanza atanu urubanza rwacitse.
ukiringo cha gatatu cha Petro Nkurunziza yarakiriho ngo cemejwe ariko bwari ububeshi bwari bunashigikiwe n'uwitwa Nestor Kayobera yarasanzwe ari aserukira leta mu rugo rubanza ubuye akabasanzwe atwara iyo sentare yo mu karere naho rero tumaze kunguruza ubwo rubanza sentare yiyungururizo yo muri igisata cy'iyungururizo cyo muri iyo sentare kwigererekezo rya 2025 kwezi kuri 11 2021 iyo sentare yagiye umutima amenya ikavuga iti bwa bundi abantu bagwanije ikingo cya gatatu cya Petro Nkurunziza ntibarira busema cyari kiringo kinyuranye n'amategeko cyari bwizwa shingiro tukibagiye amasezerano y'Arusha banavuga yuko ingingo sentare yubaze bwizwa shingiro yari yafashe icyo gihe yari ingingo inyuranye n'amasezerano ashyiraho umuryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko rero mu majambo make rubanza rwatanga yuko rwakise ruvuga uko ngira ngo kumbure ibindi turaja kubishikiriza hanyuma hamwe ho bari ibibazo bijanye n'ubwo rubanza murakoze
birahari cyane reka kumbure twumvize Peter Nshimirimana umunye politike avugira umugambwe MSD Peter Nshimirimana murumvise ukuntu janje abicijya nino arabitesanguye aravuze inkomoko aravuze niherezo ukuntu rubanza rwahavuye rucika ico sentare ya Afrika y'ubuseruko yavuye ishikiriza yuko ikingo cya gatatu cya Petro Nkurunziza kitayiguye n'amategeko ninyuma y'imyaka indwi Epita Nshimirimana mwebwe iyi ngingo mwayakiriye gute?
Iyi ngingo y'isentare uko twayakiriye neza kuko ni ingingo yaje yemeza kandi shimangira iyo twebwe muri MSD twamye tuvuga kuva kera ko CNDD-FDD yagize coup d'etat mu kwiha ikiringo cya gatatu kinyuranye n'amasezerano y'Arusha hamwe n'ibwirizwa shingiro ryayakomokako ku bwacu rero iyi ngingo yarayifashwe cyane cyane twebwe icyo tubona ko coza imbere nkuko twame tubivuga no kuraba no kwicarira ingaruka za politiki zibyabaye inyuma y'iyi ngingo yo kwitoza kwa Petero Nkurunziza binyuranye kandi ataho byari bihuriye n'aya masezerano y'Arusha hamwe n'ibwirizwa shingiro ryayakomokako nkuko n'iyi sentare yarayizemanze kuko icyo umuntu atokwirengagiza umuntu ntakwiye kwirengagiza ko hari abantu bapfuye nta muntu yorenza uruhe rw'amazi kw'abantu bangajwe kw'abantu bapfunzwe bamaze imyaka bapfunzwe kandi biriko biragaragara ko ibyo byose byakozwe mu karengane nta muntu yokwiyobagiza ko abantu banyazwe ibyabo kw'abantu bahohotewe kandi bagihohotegwa biturutse kuri ibi bintu byabaye byo kwitoreza iki kiringo cya gatatu nk'uko nabivuze cyari kinyuranye n'ayo mategeko yose aho rero niho twebwe muri MSD tuvuga ko imigwi itandukanye y'abarundi ikwiye rero kwicara ikarabira hamwe mbega ibi bintu byose byabaye izi ngaruka zose zabaye ni gute zokosowe zogenda gute kugira ngo zikosowe aho rero nta yindi nyinshi iramaze kuvugwa katari gake na bamwe n'abandi nuko abantu bokwicara tukaganira tukaraba icokorwa mu ntumbero yo kurabira hamwe abantu bakaraba icyo bokora kugira ngo ibyo bintu byose bikosowe nuko niko tubibona
murakoze cyane reka kumbure tugende kwa Tatiano Sibomana Tatiano mwebwe navuze mu banyepolitike ariko na cyane cyane n'umunyamategeko mbega nk'umunyepolitike iyi ngingo mwayakiriye gute ni kibazo gisa n'icyo nabaje Epitasi ariko nawe nk'umunyamategeko ndongera ko ni kubyo na Epitasi ashikirije yavuze yuko abantu barahohotewe abandi baravuga bati bariswe abase b'igihugu kandi bari bahagarariye ukuri Epitasi Nshimirimana akavuga ati mbega byogenda gute ngo ibyo bintu bikosogwe nanje mbaza ikibazo byogenda gute ngo habe ubutungane kuri abo bantu cyane cyane uno munsi bitwa abase b'igihugu no munsi bahohotewe kandi tubona neza yuko ico baharaniye kwari kuri tufatiye kuri uru rubanza rwabwe mu isi ntare y'ubuseru ya sentare ya Afrika y'ubuseruko
mbere yo kuduga ku ijambo nishuri ibibazo mbajije nagomba mbonereho akaryo gukeza abo baserukiye abarundi batari bake bakashingisha urubanza muri sentare y'umuryango wa Afrika y'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko ndabashimire nkuko abivuga mu kirundi baravuga bati ntarataze arutambundare hariho benshi bibaza ko ibe byabaye atakundi ari kutambuko zivugijwe yibambiwe abo rero tubashimire tubakeze ko babaye ntarataze arutambundare kandi bagahava batahukana insinzi kubera igisata cy'iyungururizo cya sentare ya Afurika mu busiruko caraye kibahaye ukuri ku rubanza bari bashingishije iryo reka bijambo nduze rero ku kibazo cy'inyene twabyakiriye nibisanzwe cyane nkuko wabivuze ni umunyapolitike mugabo nkaba nize n'iby'amategeko bagenzanje rero baraduserukiye bagashingisha urubanza hanyuma sentare y'akarere ikabona ko ibyo basabye ari ukuri igaheza ikashiraho intare yategereza kuja twategereza kubyakira neza tubyakire neza kandi kubera urabona abantu bari bahagurutse abarundi sinzi abari mu migambwe abatari mu migambwe amashengero n'amakungarajamwo berekana nyabuna bati iki kiringo cya gatatu cya Petero Nkuru nziza kiranyuranye n'amategeko kiranyuranye n'ibwirizwa shingiro kiranyuranywe n'amasezerano ya Arusha gutina naho dutera niyo ntambwe yuko abemeje kwico kiringo cyari giciye mu mategeko baho nyanze amasezerano agenga irishyaha rihurikimwe ibihugu bya Afurika mu busiruko murumva rero iyo ntambwe nta butoro yakira neza ari umurundi akunda ukuri akunda intahe akunda ingingo na cyane cyane yagomba ko igihugu gitwagwa hisunzwe amasezerano abarundi bumvikanye ko yarusha hisunzwe ibwirizwa shingiro ryayakomoka ko eka mbere hisunzwe n'ayandi macanga y'andi masezerano bukaba ari mu karere canke na mpuzamakungu iyi kaze ngingo ituzaza kabunya amategeko kabuserukira umuganga w'adasiganiwe pfuna muzi yuko yarusha bategereza guharanira demokarasi nyakuri nk'uko umugani utari umugani rudoviko rwa Gasore yari yarayiraze igihugu n'ibindi byinshi byiza bitwereka kuyakira neza kubera iki sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ya Repubulika y'u Burundi niyo yari yaho nyanza amategeko mu kwemeza kw'ico kiringo kihuye n'amategeko kandi n'umurundi atize amategeko yarabisoma akabona neza ko ataho bisa bisana nuko ico kiringo cyubahirije amategeko cyane cyubahirije amasezerano yarusha twebwe rero byaturyoheye mu kweri kuko iyo sentare y'akarere yakubisa gashi novuga ko yakebuye abacamanza b'abarundi birababaje kubona ugwego nka sentare je ryo kubahiriza ibwirizwa shingiro ari yifasha mu kuriho nyanga kubona rero iyo sentare y'akarere ka Afurika mu buseruko yerekanye ko ibyo byose byari biciye kubiri n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi bigaca kubiri n'amasezerano ya Arusha mbere bigaca kubiri n'amasezerano agenga uwo muryango ubukimwe muri Afurika yo mu buseruko bizotuma ngira ngo ejo abacamanza bacu bigenga ubuntu bakavuga bati nta kuza turimaramaza hari abacamanza twize amashuri amwe dushobora guhurira muri ibi na biriya bakaducisha mu ijisho wewe ujejwe sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro hanyuma bari wewe ufasha mu kurisambura mu kurirenga bumva ibyo atarakamaramaza twebwe rero mu mwambwe ipfuna serukira ngaha twarabishimye turabikomera amashi kuko ntibizobura icyigwa biha abacamanza bacu
muduze ku ijambo
ikibazo cya kabiri
yego
ikibazo cya kabiri rero uti none ho kugwiki turazuga urubanza
kugira ngo turonke
ubuvuga
turonke ubutungane abarundi batwumviriza bizera iki
nkuko mubizi iyo urubanza rusomwe rukaba ntabanduka haba hasigaye ikwirikizwa ryako ishigwa mu ngiro ryako aho ni ikibazo gihambaye kiri nivye nta ugaruka ku kiringo cha gatatu butugeze ku cha kane ariko rero nkuko epitasi yaratanguye kubivuga
muvuga gute ko tugeze ku cha kane gatoyi muvuga gute ko tugeze ku cha kane dufite umukuru w'igihugu mushasha afite manda ya mbere
ego igihambaye rero ishigwa mu ngiro ry'ugo rubanza nico kibazo nyamukuru dukwiye kwicarira muri no minsi mbega hakogwa iki ico kogwa niki nuko hari ingaruka mbi nyinshi mu buryo bwose mu byakurikiye hari ingaruka mbi nyinshi zatomwe n'ikiringo cha gatatu kitari cyubahirije amasezerano ya Arusha kitari cyubahirije ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi agenga umuryango wa Afrika n'Ubuseruko ibyo rero nta woja ngo aje muri soko ni wuzi harakwiye inama rukokoma tukabyicarira na leta irimwo tukereka icokogwa mbega ko havuye abo nyene bari bagiye ku butegetsi baho nyanze ibwirizwa shingiro baho nyanze amategeko agenga umuryango wa EAC baho nyanze amasezerano ya Arusha bahavuye bahirika ibwirizwa shingiro ryo mu 2005 cyari ryakomotse kuri ayo masezerano ya Arusha bagashiraho ibwirizwa shingiro ryo mu 2018 iho nyanga ayo masezerano ya Arusha none rigumeho kandi ryaje muri iyo nzira idahuye n'amategeko icyo ni kibazo gikomeye cyane kuko gishaka ibyara ibindi byinshi ikibazo gikurikira harabishwe harababorejwe igufa abataye baromoka barahunga igihugu cyabo harabakiri mu minyororo harabo imitahe mpuzamakungu ikiri kwirarondera ngo bafatwe n'ubutungane ibyo byose n'ibibazo bitegerezwa kwigwa kuko ibyo byose byatumye n'iryo hunyangwa ry'ibwirizwa shingiro ry'amasezerano ya Arusha n'amasezerano agenga umuryango w'ibihugu biri muri Afurika y'Ubuseruko tugira n'Imana none ubwo umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari we atwara uwo muryango azohava hagararira ko isentare y'uwo muryango icimanza hanyuma ntizikurikizwe ni ikibazo gihambaye cyane ntiriwe rero ndarogora ngira turabigaruka ko murumva ko ari ikibazo gikomeye mbega bishwe bibazwe nde abasigwa babo batahuko ababorejwe igufa abari mu munyororo abari hanze urabona igihugu carahebenebeye mu bintu byinshi amakunga yaduharira ivomo n'ubu ntibirasubira kuja ku murongo turaza turashwana n'ababanyi kubera ngo bakiriye abariko barahigwa buhongo kubera ikiringo cya gatatu ivyo n'ibibazo byose dutegereza kwicarira kugira ngo dusubire guha izina ryiza Burundi mu makungu dusubire ko bene wacu barabana ryiza abarenganujwe basubizwe agateka basubizwe mu byabo no mu zabo
murakoze cyane tugaruke kwa Maître Janvier mwumvise mugenzi wanyu yabakeje mwebwe mwaserukiye abarundi mugashingisha runo rubanza kandi mu bimaze kugegwa ko twabonye yuko urubanza rwasohotse ruvuga yuko ikiringo cya gatatu kitayiguhuye n'amategeko uno munsi muri kano kanya aho ikiganiro kigeze ikibazo aho kigeze ni mbega ibyavuye muri iyi sentare bizashigwa mu ngiro gute ariko ko muri mbere yuko tuduga ngaho Maître Janvier ari kibazo nashaka kubabaza ko tubona mumengo harabayemo idindira naho ego mehavuyemo ibintu byiza abarundi bariko barashima uru rubanza rwa rumaze imyaka indwi hanyuma uru rubanza rwacitse igenekerezo rya 2025 munyonyo mwaka 2021 ni hafi y'umwaka kugira ngo rumenyekane iridindira canke iyi nyifato mwe muyinsiguriye
kuri ridindira umuntu yovuga ibintu nka bibiri cyangwa bitatu wagomba icyambere ngo mashimire Tasian na Epitasi kukuntu bakeje bajanye ngo urubanza mugabo nibutse yuko ababikoze si bajya bashingwa manza bane harimo n'abandi batari bake bafashije kandi wagomba n'umuntu yokeza abarundi bo bahagurutse muri 2015 bakanka yuko ikiringo cya gatatu cya Petro Nkurunziza gihonyanga gihamba ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha kuko ingufu zose twakoresheje twazikuye hajya iyo abarundi bonyine batahaguruka kumure ntacyari gushoboka ni nabo barundi n'ubu nyene bazotegeka kumbure ubu butegetsi buhari yuko urubanza ruja mu ngiro ibyo kumure umuntu acabigaruka ko mukanye ikintu kijanye no kudindiza runo rubanza nariko ndavuga ko nja kuvuga ibintu bishanye bitatu icya mbere nagomba kugaya cyane inyifato ya leta y'u Burundi ntibagiye n'umukuru w'isentare yo mu karere asanzwe uno munsi ari mu Burundi kuko runo rubanza rwaranyigajwe cyane ntirwari gushobora kuba rwasomwe i Bujumbura kuva muri munyonyo 2021 hama ngo dushike ino saha dushike uno munsi dushike mu hace hasi umwaka ngo urubanza rutaraje habone
yitwaje yuko asanzwe ari umukuru w'iyo santare yaranabujije yuko urwo rubanza ruja kumuhora ngurukana bumenyi imego niko bavyita mu kirundi mu gihe izindi manza zose zamaze zijako kumbura ubuyengira ko rwamenyekanye bazikubita gashiba cyo barushirako ariko ibyo birumvikana ko ari inyifatwa itabereye haba kuri leta y'u Burundi haba ku mukuru wa sentare y'akarere umuntu yatezwe gukora ibintu kubyo tunganiriza abanyagihugu bose b'ibihugu bigize uwo muryango ikindi kumure twibaza cyatumye urubanza rudindira nuko rwari urubanza ruhambaye turazi yuko ibihugu byo mu karere kumbure ibya demokarasi hari ibigerageza gusumbya ibindi mugabo si byose ibya demokarasi novuga yuko bitunganije neza kuburyo twibaza kubashya abacamanza bafashe umwanya munini wo kwiyumvira kuburyo twabonye uko nk'igisata ca mbere cyo sentare cyatinye kuvuga yuko ico kiringo cha gatatu cangunziza caho nyanga amategeko y'igihugu c'u Burundi tutibagira amategeko agenga umuryango w'ibihugu bya Afrika yo mu buseruko iyindi mvo ishobora kuba yumvikana nuko mwe naya amasentare y'akarere cyangwa amasentare mpuzamakungu kenshi uko akora ntashobora kwihuta kujya kwa amasentare yo mu bihugu mugabo kuri uru rubanza bavuga yuko barengeje urugero imyaka ndwi n'ikiringo kitari gito kumbure ibibazo twari twabatuye kubera byari ibibazo bihambaye iyo bafata inkingo hakiri kare hari ubuzima bw'abarundi ushaka hari bimwe bitari kononekara mu byononekaye rero aho ntawe reka kugaya kuba urwo rubanza rwarasibye cyane mugabo kumbure ko ruhavuye rucika neza rukavuga yuko hari amateka yaho nyazwe kwibaza yuko koshimi iyo ntambwe nubwo ari intambwe ije iteba ikindi naco umuntu yotanga ku muco hari ikibazo abantu bibaza bakavuga bati none urwo rubanza ruje gukora iki narijya icyo kiringo cya gatatu wahora ari umukuru w'igihugu Petro Nkurunziza yaragitwaye n'ahatagihejeje neza na nyine ukwitaba Imana yari itabye Imana aho twebwe twomenyesha yuko mu kwitwara ntitwari ko twitwarira umuntu nta na rimwe twe twitwarira Nkurunziza turazi yuko umuntu iyo arongoye igihugu arahava akaza abandi twebwe twitwariye leta y'u Burundi tugaya ingendo yari yafashwe n'inzego za leta harimwo na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro nacyo gituma urubanza rwacitse si urubanza rwerekeye Nkurunziza si urubanza rwerekeye abantu ni urubanza rwari rujanye n'iby'amategeko igihugu cy'u Burundi rero kirabandanye naho abantu babatakihari leta y'u Burundi irabandanye naho abari bayigize icyo gihe kumbure baba barahindutse ibyo rero n'umuco nagomba gutanga kuri ico yo ntawo kwibaza ngo ntacu bimaze kubera uwo nkunzi dashaka icyo kiringo caheze ikindi umuntu atokwibagira nuko nibaza ko Tasiano na Epitasio bamaze kubivuga ko umwanya munsi ndabirangira ko nuko ingingo yafashwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ari ingingo ibabaje cyo kimwe n'ingingo yari yafashwe n'abatwara igihugu icyo gihe kuko iyo sentare murazi ko akoreshejwe namaze kubivuga murazi ko abantu abacamanza batewe ubwoba abahiye co babemera bemera kugoka bemera guta Uburundi mu manga binasigura yuko ari ingingo yazanye akarambaraye mu Burundi ni kuvuga rero no munsi hari inzi hasohoka ingingo yerekana ko ibyari byakozwe bitari bihuye n'amategeko uno munsi abatwara u Burundi bategerezwa kuca biyumvira bakikubita gashi ntibarindire yuko abarundi basubira gutama imbere yuko bubahiriza ibyavuye muri urwo rubanza ikindi naco umuntu yovuga rucitse mu gihe dufite umukuru w'igihugu w'u Burundi ariwe arongoye uwo muryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko uno munsi rero amakungu n'abarundi tugomba turabe ingene bubahuka kudasiga urubanza mu ngiro wafashwe n'urwego rw'umuryango uno munsi wafise mu ruhara rudasanzwe aho rero niho twavuga tuti n'imbere yuko twiyumvira ibyo abarundi twokora abo uno munsi batwara nibo batwiza guca bafatiya mbere kugira ngo Parondere ingende bashira mungiro ruzo rubanza muti gushira mu rubanza mungiro no kuvuga iki bokora iki nibintu byumvikana uru rubanza wavutse kubera ugonyanga amasezerano yarusha mugonyanga ibwirizwa shingiro rya 2005 mu kwemera yuko Nkurunziza atwara ikiringo cya gatatu kandi amategeko atabimwemerera. Hari ingaruka mbi zavuye kuri ibyo bintu. Hari abantu bishwe, hari abantu bapfungiwe ubusa, hari abantu banyazwe ibyabo, hari abarundi bahunze igihugu. Uno munsi batwara Uburundi rero nimba batagomba yuko kumbura abarundi bazova afata ingingo zituma uru rubanza rwubahirizwa.
Ingingo uno munsi kumbura atangwa viza arizo ariko birashoboka. Uko nibaza ko ingwano yo kurwanya abarundi bose naho waba akomeye gute iyo ngwano bashahuge kwibaza ko bashobora kuyitsinda mugani baza kwigoye naho rero mvuga nti bategeze gukora ibishoboka byose kugira ngo abarundi bose barenganijwe bivuye yuko bashyigikiye amasezerano yarusha bivuye yuko bashyigikiye ibwirizwa shingiro bategeze kurenganurwa niko kuvuga leta yo Burundi kugira ngo ibintu byorohe yategeza gufata abantu bose bahunze abantu bose batavuga rumwe abantu bose bafunzwe abantu bose biciwe ababo bakarondera uburyo bituma baganira kugira ngo Burundi n'abarundi bisubizwe iteka byambuwe n'ingingo igayitse y'abari barongo yuwararongoye sentare yubahiriza ibyizwa shingiro naho bakoranye tutibagiye ingingo igayitse yafashwe n'umugambwe CNDD nakosa bagumya banga bose bari bashikiye iyo ngingo eka tutibagiye n'ingingo yari yafashwe n'umukuru w'igihugu yari ahaco gihe asanzwe aserukirwa ubuye n'utwara igihugu kuko twavuze ko igihugu ntigifaka igihugu kirabandanye naho abantu baba batakihari uno munsi amakosa yakozwe na Nkurunziza amakosa yakozwe n'abari muri guverinoma ya Nkurunziza arashobora kubazwa bari muri guverinoma ya Ndayishimiye nabo bakorana kanatsinda ntibari banatandukanye bari hafi na hafi bisigura yuko uno munsi rero ino guverinoma ya Ndayishimiye itegerezwa kwicara igafata ingingo zibereye zituma abarundi bose barenganijwe bashobora kurenganurwa nta uzosaba ngo abapfuye bagarukane kuko nabyo boshobora hari ibyo batoshobora gusubiramwo mugabe iteka abarundi bambuwe uno munsi nakajya kugerageza gusubira ko kubambika iteka kubasubiza mu burenganzira bwabo turabe yuko igihugu cova muri izi ngorane zatewe nuko kutagomba kubahiza amategeko nuko ugonyanga ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha.
Reka tugaruke kwa Epitasi Nshimirimana. Epitasi Nshimirimana, wumvirije abanyamategeko ukuntu bariko barabivuga aho tugere turiko turondera ukuntu uru rubanza goshigwa mu ngiro kugira ngo kumbure abarundi barenganijwe bahagariye ukuri barenganurwe. Maitre Janvier avuze ati bitwariye Nkurunziza ariko leta hari uno munsi irabibazwa leta hari uno munsi irashobora kubishyira mu ngiro kanatsinda ngo ntibari kure na kure ariko tukumva umengo bagaruka bagasaba leta ihari cyane ko umukuru w'igihugu ari watwara Afrika y'ubuseruko umengo niyizogiye uruhara kugira ngo urubanza ruje mu ngiro. Kuri mwebwe nimwumva ko umengo ni ukuribwa n'inzoka ukitwara ku isato murafite icyizere yuko iyi leta izobikora?
Ikibazo cy'uko leta ibikora cyangwa itazobikora ahubwo ni ikibazo cy'amategeko n'abarundi ubwabo, ko nk'uko twamye tubivuga ingorane zarabaye ibyakurikiye byarabaye. Nuko gusa buriya abarundi bikunda kugora iyo hageze ibintu naye hakabaho ngira ngo kwitiranya ibintu ko jewe ndi kumwe n'abanyamategeko je sindi umunyamategeko mugabo sinibaza kwiyingingo hari ikipfana n'uru rubanza iyi ngingo sinibaza ko hari icyo ipfana n'ibyabaye ngo umuntu agombe guca kuvuga afatiye ku bintu kuko niyo Petero Nkurunziza
muvuze ngo iyi ngingo ni uye n'urubanza muvuze ingingo iyihe urubanza uruhe
iyi ngingo yaraye itangajwe ntacyo mbona ihuriye ko n'ibi byo kwendaminiza abantu n'ibi zindi shyi akababaro ku bantu babuze ibintu kuko ibintu byononekaye ni ibintu byinshi birengeye uko nibaza iyi ngingo imeze kuko nkuko Maitre Janvier ariko arabivuga uno munsi abantu bishwe leta ya CNDD-FDD ntishobora kubagarukana uno munsi abantu babuze ubuzima abantu babuze ababo nta kintu leta yogira kugira ngo abo bantu ibagarukane nuko abarundi bikunda kutugora iyo habaye iyo hageze kuvuga ibintu kukubundi urabona umuntu nk'ubu tugiye muri ibi ngorane zabaye umuntu agacaza ati jewe barantwaye amahera yanje barantwaye inzu baragize gute ngendaminiza none bampaye amahera bantwaye cyangwa inzu yanje muga nkaguma mu buja ibyo wumva hari ikintu na kimwe byoheza bigafasha muri izi ngorane icyo twe tubona dufatiye kuri rubya rubanza dufatiye ku ngingo iheruka gutangazwa biraboneka neza yuko CNDD-FDD yatambagaje amategeko n'amasezerano y'Arusha abarundi bumvikanye biraboneka neza yuko abarundi bahagurutse bakiyamiriza ikiringo cya gatatu yuko bari bafise ukuri yuko zari byumvikana uno munsi biragaragara kandi birogonekeza ko abagwanya CNDD-FDD abavuga ko ubutegetsi buhari budakurikije amategeko yuko bafise ukuri nayo ivyerekeye indishi y'akababaro ivyo n'utuntu duto cane ugereranije n'ibibazo bihari ugereranije n'ingorane abarundi baciyemo kandi n'ubu tukibandanya turiko turacamo ivyo o bizokurikira mu gihe kibazo cya mbere gihambaye ikibazo cya mbere gikomeye nuko ijya ntwaro ya CNDD-FDD imenya neza yuko ihari ku busuma imenya neza yuko ihari bidakurikijwe amategeko hanyuma yumva ko itegerezwa kwicarana n'iyindi migwi itandukanye y'abarundi mu ntumbero yo gutorera inyishu kiriya kibazo kugira ngo iriya kudeta bagize ihave muri icyo gihe inyishu rero ni hamwe nakubwiye nuko abarundi bategerezwa kwicarana abarundi batandukanye bava mu migwi itandukanye bose bategerezwa guca bicarana mu ntumbero yo kurondera gutorera inyishu ibi bintu byose byononekaye na cyane cyane icya mbere k'ubutegetsi buhari buhari bidakurikijwe amategeko ni ukuvuga ko CNDD-FDD yihaye ubutegetsi ku ngufu biciye kuri Petero Nkurunziza yagize kudeta agize kudeta agasenyura amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro agaheza agaca araga ubwo butegetsi yo kudeta iguye mu butegetsi uyu undi ariwe Ndayishimiye kandi uno munsi ubona neza yuko bidakurikije amategeko ubu rero ikiba ni iki barabinyegeje abarundi barahagurutse barabyiyamiriza baragira ibyo bashoboye haraba abanyamategeko araba bajanze babijana muri sentare sentare uno munsi irashize ahabona ko ibyo abarundi bavuga ari ukuri kuzuye sentare uno munsi iragaragaje ko abarundi byo bahaguruka bavuga bigaragaza ko CNDD-FDD yahonyanze amategeko yahonyanze yize ubutegetsi ubu icyo twovuga ni iki nta bindi birebire twojamwo atari uko amategeko akurikije twebwe mbere tuboneraho akajyo ko kubwira abakuru b'ibihugu bo muri uyu muryango muri Afurika y'ubuseruko hasanzwe hari n'iyi sentare yafashe iyi ngingo ko boheza rero bagahaguruka bakarara icyo kugwa bagashyira mu ngiro uru rubanza kahise kakabigisha kuko muri kazi Sebuye yarakoze kudeta bamufatira ibihano Nkurunziza nawe yarakoze kudeta ni ibi nariko ndasigura abarundi barahaguruka baramwiyamiriza iby'urubanza rwaciwe baranarunyegeza uno munsi abarundi baramenya ukuri sentare yatinze irashyira ahabona ukuri iragaragaza ko ubutegetsi buhari udakurikije amategeko ubu rero abo bakuru b'ibihugu bo muri uwo muryango wo mu buseruko nibakorana ahubwo nyabuna barara icyo kugwa bari kumwe n'iyi sentare mu ntumbero yo kuraba icyo kugwa kugira ngo aya mategeko yaho nyanze ubu butegeko buhari atategeko narimwe rikurikijwe kwa mategeko yariho yari yarumvikanye n'abarundi ndavuga amasezerano yarusha nibwirizwa shingiro byayakomoka ko byasenyuwe mu kwihikikiringo nibakorane badufashe ingene byotora umuti aho naho inzira niyayindi ngene ngaruka hahandi nibiganiro bishobora guhuza imigwi itandukanye y'abarundi tukicarana tukarabira hamwe icokorwa tukanumvikana ingene hatazosubira kuba hakagwi gasubira kandi gusenyura iby'abarundi bumvikanye nk'uku Petero Nkurunziza na Sendede FDD yiwe barikoze tukumvikana ni gute umunyagihugu ashobora guhabwa ijambo kugira ngo ashobore kwitorera abashobora kumurongora abashobora kumuserukira mu gisati kicanke mu kindi nuko niko
ikiganiro nakari ku mutima kuri radio igicaniro turiko tuganira kuri iyi ngingo urubanza ruheruka gusoma na sentare ya Afrika y'ubuseruko yemeza yuko ikiringo cya gato cya Petero Nkurunziza kitari gihuye n'amategeko uno munsi turiko turibaza mbega ibi bizogira ingaruka iyihe abanyagihugu bo kwitega iki inyuma y'ibi turiko tuganira n'abatumire batatu Nyamategeko Maître Janvier Bigirimana hamwe na Tasiano Sibomana numunye politika wa numunyamategeko hamwe na Epitasi Shimirimana asanzwe avugira umugambwe MSD nawo nyene murabyumva numunye politike Tasiano Sibomana twagomba kugarukana ikibazo iwanyu turiko twibaza ukuntu urubanza goshirwa mu ngiro Epitasi Shimirimana ati uno munsi iyi ngingo yerekana no vuga ngo itanga legitimite y'abagwanya ubutegetsi bwa CDFDD kuko ngo byerekana neza yuko ubu butegetsi butemewe n'amategeko nagomba uhagare nk'umunyamategeko ube hagati y'aba bantu babiri uno munsi hariho abavuga bati turagwanya iyi leta ihitemewe n'amategeko mbega uwo babwira iki babandanye bisunga amategeko gute mu gukora ibyo hama leta nayo uwo yibwira iki yo kwitwara gute dufatiye ku rubanda rwa kuva muri Centre ya Afrika y'ubuseruko
ubwa mbere ho avuga ko batemera leta kuva ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza kije ubuhoho baronse n'uruvugiro gusumba kuko sentare y'akarere imaze kwerekana ko kuva ijya ngingo ariyo yitwa ko Petero Nkurunziza yisunze mu kwitoza mu kiringo cya gatatu bidakurikije amategeko murumva yuko wahora bivuga aciye aronka uruvugiro rurengeje kuko iyo sentare y'akarere imaze kuvuga ko byose bitakurikije amategeko gushika naho bihonyanga n'amategeko agenga umuryango wa Afrika yo mu buseruko uca wumva yuko ari ibintu bihambaye icyo ni cyambere ikikomeye rero abo bose ni bagaruka ko iryavuzwe riratashe wewe wahora ubivuga kubera ubizi kandi ubyemera hanyuma sentare y'akarere igaciguha iguha rezo mu gifaransa kwikerekana ko ibyo uvuga ari ukuri wumva woheza ugasubiza umugongo inyuma gute ahubwo igihambaye nuko leta iri ubu yo kwikubita agashi ikamenya ko ibyakozwe mu Burundi kuva 2015 kijya kiringo cya gatatu kimaze gushikwa ko byose bica biba imfagusa no kuvuga ko bisha byitwa byose ko bikogwa mu ihonyangwa cy'amategeko duhereye kuri rya bwirizwa nshingiro 2015 byari cyo kijya gihe tugaca ku masezerano ya Arusha tugashika no ku masezerano agenga uyu muryango w'ibihugu bya Afrika mu buseruko urumva ni ibintu birambaye cyane aricyo gituma rero niriwe ndahogora hari ingaruka mbi zatewe na kijya kiringo z'ubwoko bubiri novuga mu mico ibiri ko makomeye hari ingorane zace zivuka za politiki zitegerezwa kuronka inyishu za politiki ibyo nazo ni izi murumva kuva ikiringo cya gatatu kibayeho ni nk'uko tukiri muri leta y'igikenya yabaye coup d'etat constitutionnel coup d'etat contre Arusha coup d'etat contre le traité portant création no kuvuga turacyari muri leta z'igikenya iyo leta y'igikenya rero iriho kugira ngo ibibazo bisubire ku murongo wa politiki hategeza kubiganiro bya politiki aricyo gituma intambwe bari biyumviriye abakuru b'ibihugu bo muri aka karere mu 2015 cyuko abarundi bose boja ku ntebe y'ibiganiro ubu uhakwiriye ko abarundi dusubira kubandikira formellement tukabasaba tuti none ubu naho sentare mwishiriyeho yaberetse inzira none hakogwa iki dusubize ku ntebe kumeza ibiganiro ico ni ntarandubuka hanyuma rero muri kuri iyo meza tuzoca tugaruka kubibazo nyezina mbega ko hahindutse ibwirizwa nshingiro igahindurwa niyo leta y'igikenye yavuye muri manda iteme idakurikije amategeko namwe y'abayigihugu y'abayakarere none gatuzogumiza iryo bwirizwa nshingiro na cane cane arico ca kabiri gihambaye ko riza rihamba amasezerano y'Arusha duca tugaruka rero ku masezerano y'Arusha no kwibwirizwa nshingiro yavuka ko ari byo byoheza igaca bisubira gushira ku murongo wa demokrasi ku murongo wa politike integuro y'amatora byose ibibazo bya politike tukabivugana ingene bisubira kuja ku murongo ikindi rero intambamyi ya kabiri yavutse epitasi yavuze ati nibitoyi by'inshumbusho si bitoyi na gatoyi nivyo ntawe uriho umuntu mugabo leta imaze kubona ku rubanza nk'ubwo rwashitse naho bo twoje hamwe tukavuga tuti nta mayeri igihugu gifise mugabo leta irasaba ikigongo igatanga n'ico bopfuma bita France symbolique mugabo ikerekana ko ibonye ko amakosa yakozwe ababuze ababo bagasubizwa agateka naho ababo batagaruka nk'uko abandi babivuze mugabo harya ku mutima haba hahindutse ikintu kinini cyane muri izo nyine harabakomerekejwe ni zavyuwe n'ama n'icyo kiringo cya gatatu indari bimuga hari abakiri mu minyororo abo bose kurekugwa cyangwa gushumbushwa n'ahatobara amahera y'umurengera birategerezwa abakuwe mu kazi ariko bavuga bati nyabuna nyabuna twubahirize ibwirizwa nshingiro twubahirize amasezerano y'Arusha bakagasubizwamo ivyo si ibintu bitoyi na gatoyi abariko baranyagwa ibyabo bakabisubizwa ku mugaragaro ari byo none kayi bakabashumbusha
aho ni mu gihe aho ni mu gihe ibyo biganiro
ari bico bico
ni mu gihe ibyo biganiro muri ko muravuga cyo byashobotse
ariko ndamwereka ko shumbusha tutori kibanza gitoyi rero afite icyo bimara mu kugatwa umuntu mu muntu we nyene no
nariko ndavuga nti hari bito patari bito kuvuga ko ntabyumva mugabo nshaka nashaka kuvuga ko jewe sindi umunyamategeko ntumvikene aho bihurira n'ingingo yafashwe kuko naho Petero Nkurunziza ari kuba yatowe bikurikije amategeko mugabo agaheteramo aba Barundi akica Abarundi nk'uko byakozwe akangaza Abarundi agatoteza Abarundi akabafungira ubusa nk'uko byakozwe kandi bibandanya biriko birakugwa naho nyine mbisi y'akababaro numva bari kwitanga yategerezwa kwitanga nico gituma ku bwacu canke ku bwanje uko ndabibona ntabona aho bihuriye n'iyingingo ni naho mpera ko mvuga nti ivyihutu bwa mbere ikintu ca mbere mbona kiri hejuru cohera ko nuko bwa mbere ubutegetsi buhari bumenya ko buhari ridakurikiza amategeko mu majambo make Abarundi uno munsi bahagurutse bati nta butegetsi dufise baba bafise ukuri kuko hariyo sentare uno munsi yemanze yerekanye ko ubutegetsi buhari bwagiyeho bidakurikije amategeko muri ico gihe Abarundi bahagurutse bati nta butegetsi dufise nta buhari co rero nico ca mbere numva ko Abarundi bakwiye kubanza kwicarira numva ko inyigo itandukanye y'Abarundi yagomba kubanza guhagurukira gusumba uwavanywe mu kazi gusumba uwatswe inzu yiwe gusumba uwanyatswe ibintu
ariko Epitas nshimira Imana ibyo nibaza ko mwabihurije ko cyane kuko nawe nyine aravuga ati harakwiye kuba ibiganiro n'iyi leta ikaba muri mu biganiro mukaganira nk'uko nawe uvuga ibiganiro gusa aravuga ati inyuma y'ibyo biganiro hoba rero zashumbusho babandi barenganwa bakarenganuka
erega kwendaminiza Abarundi canke gutanga ishumbusho ku bagize ibyo byago mbwa Abarundi bakaguma mu buja nk'uko turi mu buja uno munsi izo ntacyo byomarira Abarundi na gatoyi
murakoresha
gushumbusha uwabuze umuntu cyangwa gushumbusha uwavanywe mu kazi ya cy'imyaka umunani izo ntacyo byo bimaze gusumba yuko umuntu aheza akaguma mu buja icyo twe tuvuga icyo ndiko ndavuga mvuga nti nta butegetsi buri mu Burundi bukurikiza amategeko mu majambo make ubutegetsi buhari buhari busuma y'igisuma kimaze gufatwa cicarana n'uwo cibye bakabanza gutora
reka Rekatasiano sibomana tumusubize jambo arangize ama tugaruke kwa jambo turangize ni kiganiro.
Ego nibaza ko atatahuye nico nahereye ko navuze ko hari nzira ari ingaruka mbi zibiri za politiki arizo navuze ko zitereza gutorwa idutereza kuronga inyishu za politiki
izo
nazo ntahandi zica atari mu biganiro bigaruka ku masezerano y'Arusha bigasubiramo ibwiriza shingiro ryaryo cyavuye muri izo ntwaro ariko aravuga icya kabiri ariko ndavuga wavuze ko tubwira politiki tukaba n'abanyamategeko nta rubanza rusomwa hanyuma ngo rureke gukurikizwa mu kwikurikizwa rero abagiriwe ibyaha bitakurikije amategeko bategereza gusubizwa umutamana barashumbushwa n'ibisanzwe ibyo ni iby'amategeko so kuvuga ngo leta ihabitaha n'urubanza rusomwe naho babaraburana arababukana uwatsinzwe niko bimera ari byo bamwononeye arabisubizwa cyangwa bakamushumbusha ibyo rero ntitwobikinya bitegerezwa kandi ntiwibaze ko ari bito kuko hajya kubaka igihugu hariho imitima iba yaratunduye yarababaye ibyo byose byo kubasubiza mu kazi kubakura mu munyororo kugusubiza ibintu byawe banyaze atambu n'imvana atategeko rikurikijwe biratuma imitima y'abarundi itekana ni mu buryo bwinshi wubaka igihugu usana imitima y'abarundi bisigura rero yuko iyo mvo ya politiki nayivuze sindayigaruka ko kandi turayihuriza ko mugabo niyo mvo ikurikizwa y'urubanza mu gushumbusha abanyazwe ibintu abakorewe amabi n'inzego z'igihugu kurekura bapfunzwe kuraba ingene batujijwe bagahunga igihugu cyabo bagaruka bitegerezwa ahandi ubwo rubanza nta kamaro guba rufashe
tugana ku musozi w'iganiro tugaruke kwa Maître Janvier hari ahantu Epitasi Shimirimana ahuriza na Tasiano Sibomana nk'abanyepolitiki hanyuma Tasiano Sibomana hari icyo yongera ko nk'umunyamategeko ariko mwebwe ikibazo nagomba kubazanira mbega ibyo bariko barashikiriza byoshikwa ko gute byokugwa n'abande mbega hamwe uno munsi leta ya Gitega itoshiramwo ubu bushake ngo ibi bariko baravuga bikogwe mwebwe mubona huko gwiki gikurikira
icambere nibaza yuko Tasiano na Epitasi muvyo bavuze bimwe kumwe bivuga mu buryo atari bumwe kubijanye ni vya politike kandi biranumvikana n'abanyepolitike novuga mbere yuko abanyepolitike n'abantu babahambaye mu gihugu bafise byinshi bakora kuko nta gihugu co twagwa hatari politike ni kuvuga kwebwe nk'abandi hagati y'akazi na muntu kenshi n'abo bakunda kutwitiranya n'abanyepolitiki hari ibyo tuba duhuriza ko kuko ibijyanye n'igihugu ubundi ko abantu babibona co kimwe n'ibintu bisanzwe cyane icyo sinamuhugiteba ko ikintu nagomba kuvuga gihambaye kandi Natasiano yagaruse ko ikijyanye n'ingorane n'ubwoko bwa kabiri bw'ingorane zatewe n'ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza hari ingorane za politiki yazivuze ko abivuze neza cyane ko bigaruka ko mugabo hari iki kijyanye n'uburenganzira bw'abantu ikijyanye n'agateka abarundi batari bake bambuwe ibi bijyanye n'abantu bishwe n'abantu bangajwe n'abantu bafunzwe n'abantu bahohotewe n'abantu no munsi batakigira ijambo gushika naho hari abantu no munsi bafatwa nk'uko atari abarundi cyangwa ari ibice by'abarundi aho rero naho uvuga nti icyo yaba ibyo bya politiki aho nibaza ko ibiganiro nicyo biteza kuzotora umuti w'ibintu bitari bike muri ibyo byose zaba ingorane za politiki zaba ingorane z'agati y'akazi na muntu ni mpaka abatwara uno munsi bumve yuko abarundi bose bangana imbere y'amategeko abantu bagwanije ikingo cya gatatu yuko bari bafise ukuri hama nimba batagomba yuko abarundi aribo bazovyikorera nibaza ko batwara uno munsi bakwiye kubwira ibyo bakora mu kwemera ko hari ibiganiro kuko hariho ibyo kumbure bashobora gukora uno munsi gufungura abantu bashobora kuba bafungiwe ubusa cyangwa bafungiwe icyo kingo cya gatatu hari ibyo banyaze birimo iminwe ya leta uno munsi kumbure bashobora gusubiza mugabo utwo tuntu twaba ari utuntu dutoya kukibazo ni kinini cyane nibaza rero ikintu twosaba leta ihari uno munsi ni uko bafata yuko ikibazo kihari ku Barundi no ku Burundi ni ikibazo gikomeye cyane gisaba yuko bajya umutima amenyo bakemera n'ubwo bakosheje n'ubwo bahoye abantu ubusa bakemera yuko abo batavuga rumwe uno munsi bicarana bakavugana kukungene ivyo bintu byose bya ibazo bya politike bya ibazo bya gateka zina muntu bya ibazo by'ubutunzi hama ingingo yafashwe muri 2015 yuko honyanga ibyizwa shingiro yagize ingaruka kuri politike shanke no ku bya gateka zina muntu yaragize ingorane yarataye ingorane n'abarundi batera irabashya mu bukene no munsi burundi bugeze aho kiri gihugu cyanyuma gikenye ku isi ibyo ni twari tujya tubibona nibyo nicyari igihugu kiri mu bihanganye mbwa no munsi ubukene abarundi barimwo buva kuri iyi kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza cyashyigikiwe n'abategetsi no munsi bahari nawe rero mvuga nti kubwira ibyo byose bitora umuti harakenewe yuko leta ihari yumviriza abarundi ishobora kutabumviriza ku neza ikagaragaza nk'uko hariho bamwe bamwe babigira mbwa nibaza yuko uba wabasa nk'umuntu ariko yiyimbira icyobo nibyo amategeko yasomwe aravugwa niyo sentare ya karere mugabo bamenye yuko umuntu wese muri kahise k'isi umuntu wese yagombye kurwanya gutoteza abanyagihugu asanzwe ajere gutunganiriza ntizigeze bimwerera bishobora gufata umwanya byofata mugabo ukugomba kugaragaza kuzibira amatwi utagomba kumva ibihanza abarundi nibaza ko yoba ari ingendo mbututuhanura no munsi abantu bahari icofasha Burundi icofasha abantu bose batotejwe ico tumugoro banza bishobora kuja mu ngiro nuko iyo leta yemera yuko abarundi bose bangana yuko baba bahutu batusa batwa baganwa na intaba abarundi intara zose abahunze igihugu bari mu gihugu abari mu CNDD batari mu CNDD bakamenye ko abarundi bose bakeneye kubona Burundi buteye imbere ari Burundi burimo amahoro ari Burundi butekanye zijya mvugo z'ukuvuga yuko abatavuga rumwe na leta ari abansi b'igihugu zijya mvugo z'ukuvuga yuko CNDD isigaye ifatwa nk'u Burundi izo mvugo bakazibagira ko naho zizobashikana ni ngaco cyonyine n'ibibazo bishobora gutuma iyi ngingo ishobora kuja mu ngiro ikanabafasha kandi igafasha n'u Burundi ino ngingo nibaza ko ifasha abantu batwara u Burundi kuko hari ibyo binjiyemo bo nyene kumbure batari bakibona ingene babisohokamo nibafate rero ino ngingo ibaha akaryo ko gutunganiriza abarundi kugaruka n'icyuze mu Burundi ko gutuma u Burundi bubanya bagendwa ku barundi bose bahagarika ubwicanyi bagerageze gusubiza gutuma abarundi basubira hamwe bagerageze kuraba ikintu taza k'inyungu za sendeze zishaka z'abatwara mugabe inyungu z'u Burundi kuko ubundi n'ivyo baba ariko bararondera turabona ko kenshi akatari gaka basendeze debakirebutse mu byo kwiba mu byo kurunda kumwe kwisiha mugabo nibaza ko ivyo bakora nabo nyine bari ko bikorera abana babo abuzukuru babo kugira ngo bazobarage ikihugu ciza nibaza ko ari akaryo keza kugira ngo bafatire kuri ino ngingo y'ino sentare kugira ngo bakosore ibitare bito byakozwe nabi kuva muri 2015.
Murakoze cyane, reka kumbure turangize ikiganiro cyacu, ariko nagomba kubagarukanira ku ijambo mwese mufata umwanya muto muto mpera kwa Epitasi Nshimirimana. Epitasi Nshimirimana, mwebwe ni irihe jambo uno munsi mwobwira abarundi bariko baratwumviriza, mwobwira kumbure na leta ya Gitega yoyo ifite ubutegetsi uno munsi, ama turangize ikiganiro cyacu. Iki kibazo kiragaruka no kuba muri kumwe.
Ijambo rya mbere nshaka kubwira leta y'u Burundi na cane cane Evariste Ndayishimiye, ntitaye kukungene yahashitse nk'umukuru w'igihugu cane cane kandi umugambo wiwe nuko barengera ibyo bobo babona ko ari inyungu z'iwabo, bakita ku nyungu z'igihugu bashaka kuzoraga abana babo n'abuzukuru babo, bakemera kwicarana n'abandi, bakemera kwicarana n'imigwi itandukanye y'abarundi mu ntumbero yo kurondera gukosora aya makosa yabaye. Iracashoboka uno munsi, nico gituma njewe ntera kamo umukuru w'igihugu ntitaye ko uko yahashitse, ntitaye ko yagiyeho mu manyanga, ntitaye ko ahari bidakurikije itegeko na rimwe. Narengere ibyo byose yicara ikimigwi itandukanye y'abarundi, yemere kwicarana n'imigwi itandukanye y'abarundi mu ntumbero yo gutorera inyishu iki kibazo gihambaye cy'uko igihugu kiriko kiratwagwa bidakurikije amategeko. Ijambo rya kabiri ndaribwira abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko, bagize iminsi bafata ingingo zitandukanye, murabyibuka baheruka Nairobi gufata ingingo iraba ubuseruko bwa Kivu muri Kongo aha hafi y'u Burundi. Barondera bafashe ingingo yo gushyiraho igisirikare kigenda kugwanya imigwi yose yitwaje ibigwanisho ngo ihungabanya umutekano muri ako gace ka Kongo. Harimo rero n'imigwi ivugwa ko ari y'Abarundi yavutse kubera irihonyangwa ry'aya mategeko ry'aya masezerano y'Arusha, yavutse kubera ikudeta yakozwe na Petero Nkurunziza. Aba bakuru b'ibihugu bunga umuryango, ndabasaba gusubira kandi Nairobi kwicarira iki kibazo cy'u Burundi, na cyane cyane bafatiye kuri iyi ngingo iheruka gushyirwa habona yerekana ko ubutegetsi buhari bidakurikije amategeko. Mu ntumbero yo gufasha kugira ngo hashobore kuboneka umuturama n'inyishu nyayo yotuma igihugu gitwagwa bikurikijwe amategeko, na cyane cyane mu gushyira mu ngiro ingingo ya sentare ikukira uwo muryango w'abo bakuru b'ibihugu bahurikiyemo. Ijambo rya gatatu naryo rero ndaribwira Abarundi bose wanashaka n'abari mu CNDD-FDD badasigaye inyuma ko bategerezwa guhaguruka bakava mu bwoba, kuko ubwoba bwabo butazobuza CNDD-FDD, butazobuza Leta y'u Burundi, butazobuza abirirwa barabarenganya ko babarenganya, butazobuza abirirwa barabakorera ibidakogwa ko babagirira ikigongwe. Nico gituma tubabwira kuva mu bwoba kugira ngo bahaguruke banshire Leta kubandanya irikirakora izirikira bakorera, na cyane cyane ko bamaze kumenya ukuri ko ari Leta iriho mu busuma, ko ari Leta iriho bidakurikije amategeko, ko ari Leta iriho itashyizweho idahuriranye n'ubushake bw'Abarundi. Nivyo, murakoze
namwe. Tasiano Sibomana, nk'umunyepolitike kandi nk'umunyamategeko, nagomba ugire ico ubwiye bamwe n'abandi bashobora kuba begwa n'iyi ngingo iheruka kwerekanwa na n'ibihugu byo muri Afrika y'Ubuseruko.
Aba mbere nubwira n'abacamanza bacu abamagistrat bari mu rwego rw'ubutungane bw'u Burundi, bamenye ko bari mu rwego ruhambaye mu nzego zitatu twize mu mategeko zirongora ibihugu, kandi aho urwego rw'ubutungane rutigenga rudakwirikiza amategeko gusa n'izo Leta ziba ziriho zitwa ko zibukoresha ntizoroherwa. Nivyo mubona biriko birabashikira ubu. Ijambo rero nobasaba ni urwego nkunda nemera nakozemo, kandi mu Gifaransa bagwita le pouvoir d'équilibre, ni ukuvuga nigo rutuma ibintu bitacaha bitaca biza birajya inzira n'izindi. Ndabasabe rero bamenye ko ibibiliya yabo ari amategeko, basabwe kubahiriza amategeko, gusoma uko amategeko yanditse bayasime neza ku neza y'igihugu cyose no ku gateka kabo nyine. Uwo ni umugwi wa mbere nubwira akajambo. Umugwi wa kabiri, si n'umugwi n'Abarundi n'igihugu, bamenye ka kibutsa nahera ko kabasokuru bati narataze aruta mbundare. Abantu ntibame baca bihebura inzira zitorera inyishu ibibazo ziba nyinshi, urabura aha ugaca ahandi, n'umubyeyi arabura umwana agasubira ku buriri. Tugerageze rero iyo ngendo y'ukwihebura, bamwe baca bavuga ngo uko zivugije niko zitambwa, ngo no gusaba uwimye. Iyo myibutsa tumenye ko itama ifasha igihugu. Umugwi wa gatatu ni umugwi w'abantu bari bavuze hakiri kare ko ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza cyahonyanga amategeko duhereye ku ibwirizwa shingiro, amasezerano y'Arusha, none ubu naho bitaye ko cyanahonyanze amategeko agenga umuryango duhurikiyemo Afrika w'ibihugu bya Afrika mu Buseruko. Ibyo bihugu nagomba ndabasabe nk'uko bari babitanguje ubwa kare, nsabe abantu bose bari bagize icyo cyiyumviro bagomba gufasha igihugu ko kiguma mu nzira y'amahoro, mu nzira y'amategeko, mu nzira y'amasezerano y'Arusha, Abarundi bari barumvikanye basubire bafatane mu nda. Basabe abo bakuru b'ibihugu ku mugaragaro, basabe ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, basabe ishyirahamwe mpuzamakungu batiraba ibintu ingene byagenze, amasezerano y'Arusha mwari mwabereye regaba mwahagarariye zaba hageze turabasabye tuje mu dushire ku meza tuvugane n'abari ku butegetsi ubu inge ni ibintu bisubira ku murongo abo noherukira ko ariwo nabigize n'impaka mbanze mbere mvuga umukuru w'igihugu ntarenze no kuvuga inzego arongowe zose ndamusabe asomere urya rubanza turashobora kumufasha gukemura ibibazo by'igihugu bitari bike duhereye kubishobora gukogwa vuba no tanga karorero abafungiwe ubusa abahunze batotezwa amamanda yasinywe ngo arondera abana bariya ibyo ni ibintu ashobora kurara akoze n'ejo bikaja mu ngiro abo kugira baronke n'umwanya wo kuzoja muri ibyo biganiro turiko turasaba kuko ari byo bizotorera inyishu zirama ingorane zavyawe zatewe n'ikiringo cha gatatu kitirije cisunga itegeko na rimwe umukuru w'igihugu nyene ubwo rubanza ruje kumuha inzira irashe yengene yosubiza uko yahagiriye n'abandi babivuze ibyo sibyo tuzoraba hamwe yovuga ati jewe ibintu ndabibona uko uru rubanza rwagiye rukaja ubwo rubanza aho kurubonamwo umutego arubonemwo inzira yomushashe yomufasha gukemura ibibazo bihanze igihugu muri kino gihe
murakoze cyane Maître Janvier Bigirimana gomba ndaguhe umunota umwe niwa bushobora gukoresha amasegonde 30 nawe kumbure ugire tushikirije cuba kiri ku mutima wawe kubijyanye n'ibitwaye ko turavuga wibaza yuko utaba washoboye gushikiriza hama turange tiganire
murakoze cyane nibaza ko nto kwigwandagaruka kuvya abandi bavuze ica mbere no vuga mu gusozera nuko abaharaniye amasezerano ya Arusha n'ibyizwa shingiro muri 2015 bigatako bakanabizira baba abanyepolitike abayo mashirahamwe ajeje guhanira akazira mu nsha nk'abarundi batari muri ayo mashirahamwe nagomba kubatera intege ndabasaba yuko igihe cyose ubutegetsi dufise uno munsi butazoba buri kubita gashingo bahagarike guhunyanga iteka ry'abarundi baze bame bahagararira ukuri bahagararira iteka ry'abarundi kuko nta kintu na kimwe cyotuma duhagarika n'abari kubaronona bakibandanya ni kuvuga rero ntihagire ubucike intege inzira ishobora kuba ndende bishobora kuruhisha ariko dukomeze tuvugira abarundi duhamye iteka ry'abarundi ica kabiri ni kintu utasanye yabivuze ndabisubiyemo kubera n'ibintu bihambaye uno munsi no mukuru w'igihugu turumva amajambo atari make meza avuga nubwo ku rubuga ariho byinshi tubona atarakora ariko asa nk'uko umengo aronsa akajyo keza ku bikora yobikora nubwo tubirindiriye twagomba tumusabe yuko uru rubanza rumuha akajyo keza ho gutunganiriza abarundi batari bake bononewe barenganijwe n'ikiringo cyari gihonyorereye ibwirizwa shingiro gahonyora amasezerano y'Arusha eka bagahonyanga kumena nk'uko sentare yabivuze n'amategeko agenga umuryango wa Afurika y'ubuseruko uno munsi rero ko bihuriranye n'uko asanzwe ari warongoye uwo muryango niyikubita agashyi yambike iteka ajyandika abarundi mu kwemera intayishyize mu gushyira mu ngiro ibintu byose bishoboka biri mu rubanza cyane dufatiye ku bantu bahotewe abantu barenganijwe bakanyaguye ibyabo abantu bafungiwe ubusa kubera icyo kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza kumbura ibyo niyabikora hari ibyo atashobora gucoshika ku bunyene mugabo icyo atokwibagira ni uko ateza kubaho ibiganiro bihuza abarundi bose kugira ngo dutore umuti w'ibibazo uno munsi biduhanze duweze turabe ingene Burundi bwejo bwa butekanye bwo bari Burundi bwemera ko abarundi bose bangana imbere y'amategeko kandi umurundi wese akaba afise uburenganzira bwo kuba no gukorera mu Burundi atawange wangufu
aha niho hagarukiye ikiganiro cacu cuno munsi twari ko tuganira ku rubanza rwashingizwe muri sentare ya Afrika y'ubuseruko EAC janye n'ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza tukaba twumvise yuko sentare ya Afrika y'ubuseruko ivuga yuko iki kiringo kitari gihuye n'amategeko ko haba amategeko yo mu gihugu duhereye kwibwizwa shingiro no ku masezerano ya Arusha ariko na cyane cyane ngo ntiyaranakurikije yingingo ntiyarikurikije amategeko agenga ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko tukaba twumvise rero abatubwira yuko ibi byotanga isomo ku Barundi bacike intege bame bamenya guharanira agateka kabo bitewe bitebuke ukuri kubateba kwakaja kumugaragaro nkuko hano bibonetse yuko kuri kumenyekanye inyuma y'imyaka indwi ariko rero ikindi kintu gikomeye bagarutse ku mukuru w'igihugu ngo batitaye yuko ikiringo ciwe nacyo nyene kitemewe n'amategeko nyene imbugita n'uyifise ikirindi ngo hariho byinshi ashoboye gukora no guhindura kandi harimwo nibyo ashobora kwihutira ibyo byose rero ibintu kwa twabiganiriwe n'abatumire batatu utwari kumwe muri kino kiganiro twari kumwe n'umunyepolitike Peter Ishimirimana asanzwe abugira umugambwe MSD reka tumukengurukire Peter Ishimirimana turagushimiye ko washoboye kwitaba ikiganiro cyacu kandi ukanaterera
murakoze cyane kandi nanze ndabashimiye ko mwashoboye kuntumira nejo ni mwadukenera turahari nta kibazo
tubaye turabakengurukira epitasi twari kume kandi na Tasiano Sibomana n'umunyepolitike umugambwe iprona utemewe na leta ya Gitega ariko cyane by'umwihariko muri kino kiganiro n'umunyamategeko Tasiano Sibomana turabakengurukiye cyane ku kigoro mwagize mu kitaba ubutumire bwacu ni n'ubutwari budasanzwe gushikiriza ibintu biri ku mutima kandi by'ukuri muri mu gihugu cy'u Burundi
mwakoze cyane mwakoze kuntumira kandi nico nemeye kwizina ry'umugambo w'adasigana ipona ukuri nzo guhagararira kandi hajya nkuko bavuze ni basokuru umukuru kizira kumutuka ntikizira kumubwiza ukuri nibaza rero yuko atari ico nterera atacuba ndiko nononera igihugu murakoze
murakoze namwe maître Janvier Bigirimana namwe turabashimiye cyane kumbure naho nayo kubihera ko nkuko nabandi babikoze tuba nabakeje kuri riteka mwite natwe nk'abarundi mukari dutera tubakengurukire cyane rero ko mwaje no gushimangira ibya runo urubanza mu biganiro cyacu reka tubakengurukire
ndashimiye cyane radio igicaniro yatunganije kino kiganiro by'abarundi bamenye ukuri ku byabaye muri 2015 n'ingene yahunyanzwe amategeko ibigo shingiro amabwiriza y'Arusha n'amategeko agenga umuryango w'Afurika y'ubuseruko nkabashimiye abo twasanga ikiganiro Tasiano hamwe na Ekitasi eka n'abagiye kwava bumviza kino kiganiro murakoze
murakoze namwe nanje
murakoze
nanje ndabakengurukiye cyane abadukurikiye kuri radio y'igicaniro nshimira Rwanda rwa radio y'igicaniro rwafashe gutunganya iki kiganiro nanje nkakibashikiriza by'umwihariko nshimire Jerusalem iradukunda yafashije mu buhinga bw'ibyuma jewe yasone bitubuze nameje kino kiganiro reka ndabike banure ariko ndanababwire ko tuzosubira ku munsi wa mbere nkaho twatanguriye mu kiganiro nk'iki na Gahwane
Umviriza kare ku mutima
ndakabyiwe
akare ku mutima ni kiganiro cha radio y'icyaniro mu kare ku mutima barundi baseruka kaba bakiye baraterera bakaganira abana ijambo mu ntumbero y'uko Burundi bwokogorora bugasubira kwijya mu makungu amahoro n'amahonda bigasasagara mu Burundi bwa nyaburunga
cyo ewe urambaye iki kitazosubira kunshika